zokukhathaza mathungalali msebenza ingabe bayayazi imizamo yakho uvuka wathulisa unezinyembezi.
Bye.